Ukanti kwinqaku lethu elithi Ubusazi NA umbukeli usazisa ngendawo yakhe yase-Mzimkhulu kwiphondo lakwa-Zulu-Natal.
Ngiyanibingelela ku-SABC 1 eMzansi for sure. Namhlanje ke ngizonazisa ngendawo yangakithi ezinze khona lapha eMzimkhulu eGugwini kwesenkosi uFodo. Udlamela undaba ezitha enkapha. Indawo ke lena enhle kakhulu. Siyithandela ukufuya, siyithandela ukutshala. Baningi kakhulu nosaziwayo abadabuka la ekubala insizwa. Andile umfokancube khona lapha ke kwezemidlalo. Kube insizwa ke umshebelezi engumculi kamasikandi nayo ke iyaziwa kakhulu.